Namugamba nabagamba okubasanga n'omuntu yenna ngenda kubakuba kuba mwonoona ssente zange nnyingi mu kusoma omwana mugamba nti galamira mmenya akaggo nga ne banne we bali ne ssengawe waali omwana afubutukadduka.
Defiled his own daughter. We arrested him and is at Michena police station. Investigations are going on.